impamvu gusenga kwanje n'ugutakamba kwanje unkirisha izina ryawe.
Shalom shalom guys, ndarumukije nizera ko aho muri hose mumeze neza mukomeye kuri micro ni jo niwe n'imbere nkuko byama mu kiganiro Sunday Church. Rero murabize mu kiganiro Sunday Church tumira abaririmbyi barimba indirimbo zo guhimbaza Imana, abaririmbyi barimba gospel. Rero uyu munsi twagendewe canke dufise umutumire tuvuga ko ari special kubera ko ni gake tubwirira abatumire b'abakobwa canke babigeme canke baba mama. Umunsi dufise umutumire w'umumama donc ni ibintu biryoshe cyane. Nasi n'undi wundi ni Yvette. Yvette amakuru ya
ni meza cyane,
urakomeye?
Yego ndakomeye.
Turakora mu kije twongera tuguha ikaze kuri imperative.
Murakoze cyane, amahoro cyane.
Okay, Ive, no gusaba ko ufata umwanya ubanze baramutse abakunzi bawe, abakunzi bose bakora dukurikirana.
Ndabaramukije cyane. Ego.
Mbega abatamuzi Yvette, Yvette ninde?
Yvette ni ndayihimbaze Yvette. Habana nubatse ndu mama w'umwana, habandi umuririmbyi wa gospel.
Yvette abenshi abatamuzi ari mu ndirimbo ya B-Face siko yari. Ya siko yari ndimbo yitwa siko yari akaba ari we yamufatiye refrain ni ndirimbo imeze neza cyane nziza cyane. Mbega ino tutangwa kubazwe ki uririmbe ndimbo zo guhimbaza Imana mugabo ukaba wararimbanye n'umuririmbyi B-Face?
Novuga yuko imbere y'ukuririmba indirimbo z'Imana bon nari nsanzwe mfise ikintu cyo gushaka gufasha abana bababaye, abana b'imfubyi, abatagira aho bi abatamerewe neza, nkumva ko ndi umuririmbyi ushobora kugira ijwi rishika kure kubufasha aho ngeza, ni ukubavugira ku buryo n'uzokumva iryo jwi n'ibyo ndiko ndabavugira ko kagira ikigongo akagira icyo abafashije. Rero ni ukuvuga ibyo ntibyambuza kuririmba iyo ndirimbo motifu ngo ndi umuririmbyi wa gospel.
Yvette ni umuririmbyi afite ijwi ryiza kandi aririmba neza cyane. Mbega Yvette watangiye kuririmba ryari?
Jewe natanguye kuririmba muri 2000 bashano. En fait kugira mvuge uwo mwaka sindabuka igihe ishure nigamwe cyo gihe niga 8e niho novuga ko ninjiye neza mu kuririmba. Ahandi nararirimba mugabo bimwe byo mu nzu byo muhira ntazi nuko ndirimba niki mugabo ahandi ninjiye mu kuririmba neza na neza niga 8e hari muri 2010.
Mbega Yvette yewe afite indirimbo zingahe?
Bon, ufise album umugiye imaze gusohoka, novuga iwanje bwite niyi. Ahandi nahorangira ama backing y'andi mandirimbo niki sinari bwasohora indirimbo bwite. Muganda afise album ariko imaze gusohoka ngo uje habona niyo mperutse gukora.
Mbega ni indirimbo yitwa ni wewe ni?
Ego ni indirimbo yitwa ni wewe ni food. Ego.
Mbega ni cyane cyagutumye ukumva utangura kurimba ni wewe ni food akaba ariyo niyo ndirimbo ya mbere utangura gusohoka?
Nico ni ofet ni indirimbo ahanini ihamagarira abantu gusenga, ni indirimbo yo gusenga. Rero imbere yuko nja kubabwira ibindi kubabwira ubundi butumwa, reka navuga nti numvume ngo notangura kuba kubashira muri mudi yo gusenga uri mu ntege nke uzoyumviriza ikamukora ko asubire ku Mana. Numve ko imbere yuko ndababwira ubundi butumwa kanaka babanze babe eveye bave mu ntege nk'abari mu ntege nk'ica nk'abasanzwe bahagaze bakunda Imana gusumba. Nico numva ko nohera ku ndirimbo yo gusenga. Yes.
Yeah, Yvette ni mu mama aririmba kandi muramumva ko afite album amgahamaze gusohoka indirimbo imwe. Mbega Ive byo babikorohera kuririmba mu gihe wubatse kandi ufite no mu baby?
Ego cyane biranyorohera cyane kuko ikintu cyose ni umwanya wacu. Mu mwanya w'ivyurugo ndabikora, mu mwanya wo kuririmba biranyorohera ko ni ikintu nsanzwe nkunda, ntashobora kwirengagiza n'ingabirano ntegeza kwironderera umwanya bigakunda kandi. Ego.
Ya reka dusabe kuko n'abantu benshi batazi indirimbo ni wewe nipfuza, uduhe akapira gatoya.
Reka ngira ka refrain kugira sintware umwanya munini. Umvu gusenga kwanje n'ugutakamba kwanje
unkereshe zina ryawe kuko ari woshoboye.
Nakarimbo keza mwiji ryiza Ive Imana igweze cyane
murakoze cyane
reka rero tugushimire mugabo inyuma imbere yuko twogushimira sinzi yuko hari ikintu tutakubajije canke kintu uba wumva ushobora kubwira abakunzi bakora gukurikirana
abakunzi bari kubarankurikirana n'ukuri kubamaze kuja kuri YouTube bakagira s'abonner bakayikurikirana ndabashimiye cyane abatarabikora nabo mugende kuri YouTube yanje ni ND Yvette murabe muhezagigwe ahani nayikoze kugira ngo ikore ku mitima yanyu mwongere mube mwiyabone kugira ngo nibikorwa bikurikira muze mubibone hakirikare murakoze
ego Yvette turagushimiye cyane
murakoze cyane
reka ndabashimiye mwebwe mwese bakunzi ba Sunday Church yari Yvette twari turi kumwe kandi nizere ko mwashobora guhezagirwa mu mushigikire kuko no mu mama karakora kugira ngo abandanye abahezagira aho muherereye hose turabakunda cyane Sunday Church turabakunda cyane Imana yohezagire cyane.